se arona re tsile le ba sa di barona re tlogetse le bana ba rona e le khomo tsa rona e busa mo fase ya rona ka re le ba sa di barona go latlegile bana ba rona e le khomo tsa rona.
This live master seek and find him and seek and find who sent him to go pre what's mine. Self seven seas to kill my kind. I don't need no slave master to free my mind. Because under the guise of civilization,
¡Gracias!